Manje sengikushoy imizwa sithanda samyadinga inkinga beziningi kanti ubuya nini kade kube mphazamisa sithanda samyadinga inkinga beziningi kanti ubuya nini yadinga lafo
Samisa, standa samyatinga, inkinga.